mu bijanye n'imigenderanire myiza n'ibihugu byo mu karere na cyane cyane ibyo duhana imbibe tuguma dukora uko dushoboye kose biciye mu ntumbero ya nyine icyubahiro umukuru w'igucacu cy'u Burundi kugira ngo ibihugu byose duhana imbibe n'ibihugu byo mu karere tubane neza dukorane neza atamwasi arimo ibihugu byose bibi bihugu bikunze mbere n'igihugu twashoboye kugiranira ingorane mu mwaka wa 2015 igucu Rwanda turiko turanagura imigenderanire hagati yacu n'ico gihugu mwarabonye yuko umukuru w'igucu Rwanda yashoboye kugendera Burundi kwa gatandatu mu ndwi iheze ikaba ari intambwe nziza cyane mu bijanye no kunagura imigenderanire hagati y'igihugu cyaciza cy'u Burundi n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda mugabo rero haraho akantu kagihaze turacyarindire yuko badusubiza bamwe bashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 batsindaro muri ico gihugu turizeye rero yuko nabo nyene bashobora kuzobaduha kumbure mu minsi iri imbere cyangwa mu gihe bazoshaka kuko twege twibaza yuko atagihugu kibanyi cyo shira imbere abo bantu batarenga 20 cyangwa 30 kikabaguza n'imigendaranire myiza gifitaniye n'u Burundi